Λόλο, μαμά μη ανήλικαν, ουσόλο, ουφάτενου μαλαβά.
Καμιριάμ, νούμερα μου το ίδιο άνι. Kukina bijya bintu nyene ntibiri ko biranacanga n'abantu abantu niba ariko baranabitaho uri kuri arabizisene za Miriam kuno zifashe urabona uko rakana ejo canke hijya ejo kazova mu yindi filme kandi komeye cyane bajya abana bajya anyo kwanze udutangwe kubaharura kari dollar tibaza ko sezode ishobora kubaho ariko je no wabwira yuko iyo sezode irahari iramaze no gutegurwa hasigaye kubera je ngira nto babari amabanga menshi cyane bivyerekeranye ni sinema n'ahandi sinema iracari ndende duhereye kuri nono yake igituma byoza gushika ko yarasanzwe afise umugore tumaze kuraba akakazi barasanzwe bakora n'ujya mutama nujya banderance bari bafise aho bahuri urumva ko hari ibintu by'ibihimba bagenda bagafata mu abantu bakabagirira operation hari ibi kandi ivyo bintu ni histoire zibaho izo histoire attention ni histoire zibaho aho byaragiye ingabye yarigeze harahari bonetse abantu ngaha mu Burundi bavuga ngo ivyamenyo ngo bakurana amenyo bakavuga na amenyo bayajanahe haraboneka abantu ngo bakura ngamano ngo bakagucino rimwe ngo bakagira gute ivyo bintu byarabaye
Take five abakunzi b'inyishumeti abakunzi bireresi yacu yavyamaho uyu munsi ndabazaniye umwe mubayikinye mu ndani ndetse mubagiye mu igifinale muri ko murabona ngo muri ko murabibona numwe mubagaragaye cyane mubajejwe ubutungane myireresi kandi iyo bikoze neza cyane ni ntare rero turi kumwe musazwe mu muzi Jesus ushobora kumitugushaka n'ayandi mazina giye atandukanye reka tubanze tumuye abaramutse kuko muramutse ntare good
kunze banyishi media meze neza murakomeye bo twaje muri vyama
twaje muri vyama
uraza kanura intwenzi ngo mubajejwe ubutungane shako sigurira ubwo butungane we wambonye
mbo mubajeje ubutungane urabona mwireresi wewe sinzi umwengo waramu police nimba waruje kugendereza nimba waruje twiki ndibaza bacha babibona cyane
so abakunzi ba vyamaho bakurikirana urubuga rwanyishi media kubyo novuga kuri rya sinema vyamaho nimwe mu masinema ngaha mu Burundi namwe bwe muri ko murabibona ari karaterana ubwo yaratwaye agashimwe mu mwaka uheze ntituzi ubunye murabona saison 1 iraheze wewe tugomba turaye saison 2 aya abantu batabati baza ko saison 2 ishobora kubaho ariko je no wabwira yuko iyo saison 2 irahari iramaze no gutegurwa hasigaye gusa gushutinga gusa no kubera hari ibintu bike bike bitaraboneka
ariko rero ntarengaho tubye yuko sezode ihari kandi maze gutegurwa dusha tubona yuko meyingo abakinyi nka bose beshi bariko barapfa none ko abakinyi nka bose bariko bagenda bamererwa nabukuntu dusha tumenya gute bizoherera hebi nibo bazogaruka canke ari izindi histoire tizoza mu munyuma
ku bantu bo bazi ibintu vy'ama filme hajya barabona neza yuko filme je nka je memenyereye ibintu vy'ama filme ndabizi ibintu bya sinema ndabizi ijya sinema je ndiko ndayiraba ijya anye ndabona yuko itarashikana kugira izohere ntirashikana na Senkani Pursa kugira ihere ijya sinema ijya sinema ni ndende ijya sinema histoire yayo ni ndende none nk'ubu unye muri ijya sinema tumanze turabe kwanza ya masene kwanza duhere kuri kajya
nono mama ni ayirukana usolo ufate n'umwana wawe
numwana muto ujya anye gukina bijya bintu nyene ntibiri ko biranacanga n'abantu abantu niba ariko baranabitaho uri kuri arabizisene za Miriam kuno zifashe urabona uko rakana ejo canke hijya ejo kazova mu yindi filme kandi komeye cyane bajya abana bajya anyo kwanze udutangwe kubaharura kari dollar
bajya
dollar mama yangu
eko muyandi majambo uvuge ko mugombye gukora mugomba mukreye nka bintu by'abahindi umwana akura kina filime akazorinda saza yikina n'abandi bakazoza bayiki
mbo twege nitwovuga ko turabahindi twe turabarundi turabarundi kandi dushoboye turiko dushira ibikogwa imbere imbere yuko dushira amafaranga imbere cyangwa ibiki twe dushira ibikogwa imbere ati kubera iki dufise ubwenge tuzi kwandika tuzi gukora production tuzi ibintu byose haya abantu benshi bakunze kuvuga mbe ntare gute wiko tayi kuragaragara cyane muri sinema byamaho kandi tuzi inyishu media imwese mushigikiranye hamwe muri mubiciye kuri urubuga rwa X-ray bam cyo turavuga cyego gushigikirana twige turashigikirana kandi bikogwa muri ko murayibona rero iyi sinema byamaho sezo de irahari sezo de gituma ihari nkubo ndababarira nikubera je ngira nto babarira amabanga menshi cyane ibyerekeranye ni sinema nahandi iyi sinema iracari ndende duhereye kuri nono kuri se wa nono nano babonye bamubonye gusa bamwica ntituzi byamubaye kukuntu byatumye ikintu byagenze hajya anyo kugira zozo yajya kwa butama banderas tse twamubonye avuye ku kazi arashitse baramwishe ako konyene chatubara kari we se wa nono rero ntituzi se wa nono none mbega hariya yarabayeho gute mu busore bwiwe none nono mbega yari yivuka na wenyene ntitubizi nituzi nono mbega urya mwana ko bamufashe ku nguvu mbega uriya yawe yamufashe ku nguvu ivyo byahereye
kandi tubiravye nabahiyeke nawe tubona yuko yarasanzwe afite umugore urya yaje gukina Sauda mu gice cya 19 nemari cya 10 nakangahe Sauda yaragaragaye muri sinema avuga yuko ari umusheri wa wabahiyeke nawe duvuga duti naho wowe we hari cyo ubizi ko
Bahibi yake igituma byoza gushika ko yarasanzwe afise umugore tumaze kuraba akakazi barasanzwe bakora n'urya mutama
bro ndazi kunyubaha kandi nonyubahuka icyo ngoma ndagusabe zunza gasusuka dusubira inyuma ibindi turaza kubivuganira imbere
master
Nijya Banderas bari bafise aho bahuri urumva ko hari ibintu by'ibihimba bagenda bagafata mu abantu bakabagirira operation hari ibi kandi ivyo bintu ni histoire zibaho izo histoire attention histoire zibaho aho mu byaragize ingabye arigeze harabonetse abantu ngaha mu Burundi bavuga ngo ivyamenyo ngo bakura na menyo bakavuga na menyo bayajana he haraboneka abantu ngo bakura ngamano ngo bakagucino rimwe ngo bakagira gute ivyo bintu byarabaye rero muri sinema rero byamaho abagabo rero bakora iki bakora idiri zo kubaga abantu zo diri zirimo amafaranga menshi cyane nje gituma rero byari bigoye cyane gufata urabere rero ibintu byinjiranye hinjiye akazi hinjira n'urukundo kurya sinema ya byamaho bahibi yake yarazanye amaranga mutima y'urukundo ayazana hehe ayazana kuri nono mu gihe naho yari mu kazi
kandi aturukundo n'akazi n'ibihuwe
urukundo n'akazi n'ibihuwe nivyo rero byace biza bigufata ujya mutama banderas aza kuraba bahibi yake akavuga none bahibi yake gute je dukorana mugabe imare we yashize mu ni we yashize mu mutwe ko yazanye urukundo yashize mu mutwe imari mbe imari dusanze dufitaniye mutama banderas abarira bahibi yake no imari je dusanze dufitaniye agomba bahibi yake azijyane guta wiki mari kumbe bahibi yake yajanye urukundo kurujya mukongo rero sinema rero irafise ibintu by'inyigisho nyinshi cyane biriko birayirangamo iyi sinema mbo novuga yuko nubwo habonetse mu batanze ubushimwe batanga ubushimwe ku bakinyi ni firme bahaye nono agashimwe ku actrice rumba n'umukinyi rumba personnel bisigura rero mukobwa nono rero wewe mu kugira ronke kajya gashimwe ndiazi iyo bamuhagashimwe ka histoire nziza nawe bari kuca bamuhagashimwe ka histoire nziza rumva muga nta kubamuhaye agashimwe ka histoire nziza ariko baje gudonka agashimwe k'umukinyi kuri nono yarakinye neza rero abantu bari ko bararaba ifilme nico gituma navuze aba bana babiri nono na Miriam bajya bana ni dollar cyuko turabona muri kazoza bajya bana ni dollar
hey nare turabibona neza cyane cyuko tugenda turaba wewe watubwiye neza yuko igirere si vuba mbere imaze no gutegurwa mbega ibi bintu hari ibintu byaranze iyeresi kugira aba bakarindiraho bayipostinga bakabura bavuze ati ejo tuzoyishyira ko tukarindira nti bakarindira ntije ko mbe hoho ko muri ko murategura igice cya kabiri cyateguwe mwoba mwaributse gutegura n'ibitazotuma abantu bayibona itevye
aho abantu rero nduvura bajije neza mbo jikino je novuga kuri sinema byamaho kuntu yagira tegurwa ibikorwa birahari kandi gufata rero sinema byama imaze ikiringo cy'umwaka ubigombe kwize umwaka ni nusu canke namezi ukonya tandatu isinema cyuko zigiye kirekire ukuvuga rero ko yoba yabuze ahantu ipostingwa kuri rujya rubuga nyawa jeno vuga ntiyabuza ahantu yotwoyishira kobera iharaba haravuye haraboneka
guteba
bo guteba biva ku ntambanye nyinishi cyane zitavuye ku muntu aba yayikinga dushobora guteba bivanye niki twese turi ngaha mu Burundi twese turabona ibintu byimo yagankuba turabona ikintu byifashe ama mega ama connection
aha anavyo kuvuga ati ngo nagukunda cyangwa nkunda icyo no kugira rero ngomba ndakurangiza ubunyenye
cyenda gukunda ivyo rigo rukorashaka
ukunda je ukunda mara ndo ndakubaza wewe na rukundo ruhari abakobwa bakino byo turabazi
ni ntare ro Jesus turi kumwe tuvuga duti kumbure reka ugire akajambo ko gusozera ikiganiro ubwiye abakunzi b'inshu media kumbure kugira ngo tubasezere
mbo abakunzi b'inshu media akajambo je no babwira mbo mwegere bahe biyake
uti rero bo kwegera akajambo ko gusozera ikigani
akajambo ko akajambo no sozerera ko nuko bo kwegera bahebi yake X-ray bam bakaraba ukuntu babafata mu mugongo
badukurikirana aba mama beza abakobwa beza bari ngaha abigeme nabandi nukuri turabasabye ko musupportinga iki gikorwa cya byama nitobe tuyagarikira ngaha nyene ama portrait okay nitobe tugumutwagirira ngaha nyene ubwo rero cyo ngomba vuge nuko mu biteri intege intege ya mbere n'ama commentaire nyene tugiye kubona ubu nyene muri fine byamaho yaje